Enye sends us dance in the midst of troubles. Ukuthi mkhulu ngakithi. Kona loss eswe. Oh hallelujah. Kodwa kosala kwazeka. Ukuthi mkhulu ngakithi. Kuna loss eswe. Seso yezwini bazalwane. I want you to prepare your heart. Singaphakama simenyawo. Sithi nakukho konke humile phaka nakukho konke
humile phaka
Nakukho konke humile phakathi ezimeni zonke Nakukho konke humile phakathi So yes, in Jenga Manche, it's a tale of good to Bab Mafunda.